turashariza abakobwa mu majambo make.
None ni iki ukugira ngahe muri Starboy?
Manasi adusigaye n'ibikoresha akoresha n'abakozi.
Bakozi ba Kiago Media TV, umwanya none turiko turatembera nyene dutembera ari kibanza turiko turarondera ikibanza batubwiye ko gikora amateka menshi cyane reka murabira haba mu byirabira turahabonye nahanyene 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 Starboy Manasi nahanyene nkuko muvyibonera no kubicapo ni ibintu bisa neza cyane biteye igomwe gose 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 sinzi mbega kutubona abazungu ga yemwe ubwo nyine ntoba hari abazungu ukuntu bite murakomeye tubabonye muzuku mushitse ngaha mubanza gukaraba byagenze gute urako nonga anye yangingo leta iduhamagarira mwayishize imbere
ego nuko amatuko turakaraba kugira ngo turonke iyo ngwara urabona yuko bica mu ntoke mu cafu n'iki
reka tinjiye turabe odi freshi mize neza dutanze chance ni zangingo za corona mugabo nta kundi ego safi muganga nabagwaye ndabona ni benshi cyane bibi sasa bize neza uyu munsi Kiago Media TV yari yashinye kugendera ngo tumenye ivyo mukora numvise ngo muri ba muganga
turakora si saba muganga gusa turukora inzara ntibabagwaye ubwo baje kubegwa
umva muri ba muganga b'ubwiza sinzi rero ngo ushobora kumpa kanya tukavugana imwe gutyo sawa sawa nje ndabona agatebe ngaha kunzi ba Kiago Media TV ntibiba byoroshye ariko biba ngombwa ko bikorwa gutinye abakozi ba Kiago Media TV twamaze gushika rero muri cya kibanza cyiza cya kibanza giteye ingome turaronse rero umwe mu basanzwe bariko barabikorera hano dusanze ari ku kazi reka tangure yidondora abariko barakurikirana Kiago Media TV
nje nitwa Manasi aba ndi umuntu akora ibintu by'inzara ngaha muri Paris
tukinjira twabonye ngo Starboy ngo Manasi
izina nyene nkunda kwiyita mu kazi kanjye
isaba rero nashaka rero mutubwire mukora iki muzihe serivisi mutanga
serivisi mutanga twebwe ngaha twebwe nk'uko wabivuze bwa mbere turi abaganga b'inzara tukavuga turashariza abakobwa mu majambo make
sigura ko nk'umuhungu ajya mudashobora kumwakira
umuntu turamwakira nawe ne hari abahungu baba bafite inzara zinjira mu mubiri inyama turazikora nazo tukazigira vamo agakira
za nzara zinjira zikura zinjira mu nyama zikabarya
turazikura twebwe turazikura bakambara ibirato hari usanga bambaye amasandari bidakunda ko bambara ibirato turabikora nazo
bakozi ba Kiago Media TV nababwiye nti ni ibintu bidasanzwe bisa neza kandi byama bisa neza nyuma yuko ikibanza gisa neza urumva n'ibihakorerwa bisa neza cyane rwose mwumvise abantu benshi ndazi ko mwari mufite icyo kibazo cy'inzara zikura zijya mu nyama mwumvise ko twamaze kuronka docteur abijejwe cyane kumenya iki kibanza ni VIP ubwo hari abantu bashobora kubibona gutya bakacyaho bati hajya hano sindoyinjira nakajya gushobora kubabwira urumva arashobora kuba batinya kuge ni hasa ubwo ugasanga igiciro
igiciro ngivuna gusa kubera ari ahantu nyine dukorera ibintu byiza kubegwa twashimye kuhakora hase neza kumva ntiwakora abantu base neza bakaca bagenda bakaca bakorera ahantu hasa nabi twashimye rero kuhakora neza nyine akabeyi ntikavuna bazoze kandi kukabisa igiciro nciza cyane bazidoga
turabona ubucupa bwinshi butandukanye umukapa kamwe gasa nabi
verni za gel ni gel ya machine nga eh rumba kule ziba disa liko ndani disa disa huko ni yeye disa ni tanto kani ulinga hicho
rumba siku dichu
so ya siku dichu pa ndani ya la hicho
ni machine mungu
ikora nyini zibe isanzwe yumisha ngani
Umba mura musigya mweje kumusigya mwacha
mwacha mwacha ikuma veni kuma
umbe gyatera mbere barundi twahita mu kirundo urumva bagusigira gusige ntaza rizo kuba ngo cyakuzuwa ngo wanikiriza ndabona hari umuntu ngaha mawe bamaze gukwakira bwawe n'inyene kandi bamaze no gutangurira kazi none ni giki uko ngira ngaha niba tuma mwumva ati sinuri aha hari ikintu yavuze ngo mukiye mu giciro ngo mukiranda nyine
ego
kiciro ni kiciro cyane ndiri kwitonga kandi
kandi bisa rumba n'uko yo
Uzangaha kangahe?
Jewe. Byavane kirishijeje nasho kumara amakaso menshi kwezi. Ariko nshishije ko isanzwe urumva nasho kumara
kwezi. Namaze kuvyumva, maze kumva yuko ashobora kuza kabiri mu kwezi bisigura yuko byukuri nyene cya giciro kitica. Nicica ahubwo ni giciro kizima cyo kwakira neza abakiriya babo ndabona no ku rundi ruhande manasi waragwiriye
atari musaza
reka turabe bano nabo ukuntu biti urakomeye nawe ndabona nawe bakazura karindwi imashini ni zimwe
ni zimwe gusa ntizinganye ngo nini
Je suis un peu plus de temps. Kandi ntagashinyaguro kaba karimo ndashaka kubaza ntagiye kirashika ukanza ngaha kwa manasi ntura ngo niko yambwe akubona cyangwa ngo abone Tagata, si bintu byo ngaho muri Afrika gusa, ni kujya ukindi.